walompokea kawapa uwezo kufanyika wana wake Mungu Baba, ndio wale wale waliaminio jina lake Yesu mkombozi wetu, walompokea kawapa uwezo kufanyika wana wake Mungu Baba, ndio wale wale waliaminio jina lake Yesu mkombozi wetu yoyo. Wale
Makofi mazuri kwa mwanakwaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena.